bala buka tsena sekolo maraka mo garetse ba gore thuto a se lekhumo ba re ngwana bala buka tsena sekolo maraka mo garetse ba gore thuto a se lekhumo ka ofela re tsiwa yo mongwe le yo mongwe o filwe bokgoni mara putšišo kore ka ba bao bja o beregela ao a re tseba yo mongwe le yo mongwe o filwe bokgoni mara putšišo kore ka ba bao bja o beregela ai aretse aretse mara a rie re ka di bona ko pele ai aretse aretse mara a rie re ka di bona ko pele Pare mwana bala buka tsena sekolo Pare mwana bala buka tsena sekolo Lika kamo bala kamo razama kamo Bale limwela macha jirito pumelela Lika kamo bala kamo razama kamo Bale limwela macha jirito pumelela
Yeah, I got it. Good job, man.